He reo irirangi e korepea e rangona I waho atu I ngā kati o Uawa, auā atu, kei te utonu te reo irirangi o Uawa ki te hiahia, kia riro I a rātau te re kuata mo te whakapāho o roa rawa, huri noa I te ao.
Come on, keep those callers coming in.
Te reo pāho o Nikora Curtis.
Please support those ones, we've got buckets everywhere around town.
I tīmata mai te pāho mai te haura o te onokaraka I te ata o te tai te kuapahure.
Tino tūmeke, tino kaha. Nikora me ona kaimahi.
Ki tōna pōhehe anō hoki I te rānei, kua pakaru ia e te rekoata mo te takire ina iarere mō neke atu I te kotahirau rua te kauma ono haura.
We were going for 126 hours and we found out that it was 175 hours. But in another sense, it was another challenge as well, we were almost there. So we thought, no, we can go the whole hog.
Te rekoata ki tō rātau mōhio. Engari I te hetera.
Well, surprisingly, I've been feeling good because I've had so much whānau backup.
Engari, e kore te wairua o tēnei teihana e whati, he kaupapa I tīmata mai I te kohi pūtea. Haikawe I tēnei teihana. He teihana e kore whai pūtea, mai te māngai pāho. Engari, ko rātau anō, kei te mahi moni, haikawe I a rātau kōrero.
We're coming downhill anyway. We had gone over the major obstacle going through the weekend. And to come up like this was just going downhill, was just a roller coaster ride for us.
Kua waru tau rātau e whakapāhoana. I nā te whakapono a Nikora Curtis, me nā kai muri te hapuri I a koe, he mahi mā manoa ki te kawe atu I tōna kaha. Ki te kore e moe, tai noa atu ki te tekau meneti I muri ake I te kotahi karaka.
Whether it meant another 25 hours or whatever, or 50 hours to get it, it meant nothing really, it was insignificant.
Ko te puitea kua kohia I tēnei wā he rima mano tāra, e kore tāia te tūteihu ki tērā. Inā kia kaha koe Nikora, he rua rānoa kei te toi. Tini Molyneux, te karere.
Kia kaha Nikora.